Ndikurumelisa vhathu vhoṱhe ngano ni matsheloni ro no lenganyana kha ho mushumo ra rotea ro vha ro no thoma kha musi tshi tori exactly 10 o'clock ra rotea ro no thoma zwino ari tsha ḓo dovha ra vha na tshiṅwe tshifhinga tsho lindela ri ḓo ṋambaraisa phanḓa na mushumo washu u shavha u fhedza tshifhinga kha ri wane luimbo kha musi nga vhenevha vha ngafha vha na khou ri lidzela zwavhuḓi luimbo lwavhuḓi lwo folaho ri tshi ḓo humbela vho misi mahuluhulu vha tshi ḓo ri vulelaho mushumo nga thabelo vavado danga afa panda.
Kosi ashibata duru sinani la manda sinani la mrena wa Yesu Kristo machere ni aduba la namusi risendera kha khulunoni yavo khetwa khulunoni yakatuchero ine ra dozoririwa na vhuthu ra tanganedza tshiridzi ra ramulerwa musi zwo fanela riko vhalivhuwa u ḓivha zwori vhone vha khotsi yashu vhe vha ri beba nga mbeu ya fungo lavo mbeu isa tshinyaliyo Rida kha vho ri tshiri mukhetwa ndi vhone vhane shango lothe ḽo ḓala zwi vha khodaho ri khoda kha vhone vhe vha vha hone vha re hone vhane vha kha ḓi vha hone matshelo na ḓuvha ḽa ṋamusi ḓa ri tshiri ri a vha livhuwa ri khou vha livhuwa nga ḓuvha ḽe vhone vha ri ṋekedza ḽone khotsi vha ṱaḓuru ri kha mushumo wa u elelwa ṅwana washu rine ri a zwi ḓivha zwori u fariswa hashu hu ḓo bva kha vhone musika ḽitaḓuru na ḽifhasi ri khou vha livhuwa ḓuvha zwori vha kha ḓi ri farisa vhone vha ri vhatuka vha ya neta vari na vhamanda vhayawa fhedzi vari vha fulufhela yo bva vha wana manda maswa ndo vha ndi tshiri ane ḽa manda e vhone vha shumisa u bvusa Kristo vhafuni kha shume na kha rine hu na fhungo ḽavho ḽa manda ḽine ḽa kha ḓi o vhaliwa ḽine vhone vha tshi ḽi ṱalukhedza vari ḽi vha tshedza ndo vha ndi tshiri vhone vha ri musi ḽa vhaliwa a ḽi humi fhedzi ḽi ranga ḽa vuledza zwo vhone vha ḽi rumela zwone ndo vha ndi tshiri na kha ḓuvha ḽa ṋamusi kha vho ita uri ḽi ite zwone vhone vha ri si rumela zwone ri khou livhuwa zwoṱhe zwino ndi tshiri khotsi vha ra manda hoṱhe kha vha dzhene kha i programu yoṱhe hu shume vhone dzinani ḽa manda dzinani ḽa murena wa Yesu Kristo amen
ri khou livhuwa tshipiḓa tsho pfhukaho tshine tsha vha tsha tabelo ya u vula tshipiḓa tshine tsha khou tevhela hafhanoni ndi welcome na purpose khou amba u ṱanganedza hune u ḓo pfhukisiwa nga vho Mrs. Tshilamulele vha ḓo ḓa nga ngeno phanḓa
Thank you, our program director. My task is easy and straight to the point, but I've decided to write it down so that at least I read so that I may not miss some of the important issues. I'm here to welcome everyone as we come together today to celebrate the life of our outstanding scientist, a hard worker in the realm of science. One truly can take the measure of a woman from Rufuno's character. And today we have a number of distinguished guest speakers with us who will offer us their remembrances of Mavhunga Lufuno. They include the Department of Education, represented by our circuit manager, the representative from different unions, family representatives, the SGB, represented by our SGB chairperson, the RCL representatives, and not forgetting her grades, school and classmates in grade 10. For the work she did during her school years, Lufuno was a learner of her caliber. A fighter, self-motivated, and courageous learner. I welcome our principal, the principal of Mbiri Secondary School, Mr. Lijade NC, the Mbiri SMT members and educators, the non-teaching staff, which includes the administrators and our technicians. Again, the school governing body members, the bereaved Mavhunga family, and the family's friends and relatives, as well as our lovely learners, most especially those who have been in the same class with Lufuno, that is the grade 10 J. I thank you all for coming to this morning to pay tribute to our wonderful learner. Though I did not have an opportunity to teach her, but the fact that she has got a unique and distinguished character allows me to say this with complete confidence. Lufuno was a visionary of the kind. She was a child, a learner, simply put, who saw connection with others when others saw boundaries. Because of the fact that, unlike other learners, after she gets bullied, as she did not expect, she still was not a fighting candidate. We saw that because she never fought back to the perpetrator, but chooses to remain the peacekeeper. To the Department of Education, to the life orientation teacher, I want to make this appeal that may you please stop failing and undermining the subject that teaches learners morals, values, problem-solving skills, responsible citizenship. So as a Department of Education, I humbly request that every time when you announce the results, the statement that you always say, except for life orientation, must be withdrawn with immediate effect. Because we won't be sitting like this if learners were taught correctly. This is the only subject that learners will leave applying it until they reach their life full stop. Lufuno is an unforgettable part of the history of middle school. Lufuno remain one of our own. May her soul continue to rest in perfect peace. For those who will need to answer the nature call, when you get out of the main entrance, on your right-hand side going outside, there are abolition blocks. The first door towards the main entrance for female, the next door is for male. Habo bane ba dova ba tshi khou vhidzwa nga mupo kana ba tshi khou ṱoḓa u fhindula luṱingo. Vha tshi bva nga munango tshanda tshavho tshaula, munango wa thoma ndi vothi ḽa vhathu vhane vha fhindula mupo lwa tshifumakadzini. Munango wa vhuvhili ndi vothi ḽa vhathu vha tshinnani vhane vha ḓo ṱoḓa maḓi a u nwa vho no itelwa provision mara a fela kha vha humbele vhadededzi na vhana vha tshikolo vhane vha nga vha vhona vha ḓo thusalea. Ndi khou livhuwa, kha vha pfhe vho ṱanganedziwa.
Ro livhuwa tshipiḓa tsho pfhukaho. Ri khou pfhukela phanḓa na program yashu ri tshi khou ya kha tshipiḓa tshine tsha vha tsha vhuraru, tshine tsha khou sumbedza uri hu ḓo vha na item ine ya ḓo pfhukisiwa nga miraḓo ya tshitafu tsha fhano mbilwi. Ndi khou vha ṋea tshifhinga zwino. Zwine nda nga to amba musi vha tshi khou takuwa vha tshi khou ḓa ngeno phanḓa ndi zwori ro humbeliwa hafha uri program heyi I songo to lapfesa, ya lapfesa kha I dzhie kha musi awara nthihi na hafu. Zwenezwo vhathu vhoṱhe vhane vha ḓo amba u bva zwino ndi ḓo vha ndi tshi khou vhafha 3 minutes 3 minutes. Arali vha tshi khou amba vha vhona ndi tshi takuwa zwi amba uri vho no ambesa. Ndi tshi khou amba izwi nda ndi tshi khou ri vhadededzi kha vhavhe vha tshi ḓa ngeno phanḓa vha tshi khou ḓo pfhukisa item yavho, u bva hafho ri ḓo vhona zwo ri afha phanḓa nga nḓilaḓe. Ri khou livhuwa. Luimbo lupfhufhi ngafho kha dzi.
Yeah.
Re kolivua choir ya chitafu cha mbilwi ndi chitafu chote chofelela falani ubva kha vha support vha IT na vhadededzi vhoṱhe vho fhelela. Ri tshi ḓo vha ri tshi khou ya kha tshitengwa tshine tsha khou tevhela tshine tsha vha tsha dzi tributes. Ndo sumbedzisa hafho uri ri songo ḽa tshifhinga. Ndo ri vhathu vhoṱhe vhane ḓo vha vha khou ḓo amba ubva zwino ndi ḓo vha fha minete miraru. Arali nda nga vhona vha tshi khou lapfhisesa, vha ḓo vhona nga nṋe ndi tshi takuwa. Vha ḓo tevhekana nga nḓila ye vha ṅwaliswa zwone hafhaḽani. We have the learners representative, which is Mbahu Muliseni. Then the second one will be educators representative, which is Ms. Mpepu MJ. Then we'll have the third one, which is SGB representative, Pastor Nechitabe FR. Then the last one for the tributes will be family representative, Mr. Mavhunga K. I'll give them all 3 minutes each. Vhadotevheka na nga u to raro nga murahu ha lwimbo holu lupfufi. Zwi amba uri zwi ite zwavhuḓi no sendela hafha tsini, vha nga sendela hafha tsini uri vha tshintshane nga u to raro. A ri wane lwimbo lupfufi. Ndari kopela lwimbo kha vhadededzi.
Thank you, Program Director. Greetings to everyone in our presence today. My name is Muliseni Mbahu and I am the President of the Students' Representative Council. I am standing here to pay tribute to Lufuno, a fellow learner that we have lost. So here it goes. Her smile, her laughter, her sweet loving soul, her kindness, her charisma, her friendly smile, qualities that she spread around with her friends and everyone else that she got to meet. We were blessed with such a learner, with such a classmate, with such a friend. She had a vision for a future so bright, a future so great. But we are gathered here today to say our goodbyes to her. Who would have thought that a smile we shall never get to see again, that her laughter we shall never get to hear again, that her love, kindness and charisma we shall never get to experience again. Ours now is to show more love and compassion towards each other, just like she did. She left us with these words that shall be marked in our hearts forever, that everyone is beautiful, but in different ways. To everyone out there, Lufuno has said it, that you are beautiful and no one can tell you otherwise. As difficult as this is and as broken as our hearts are, we find comfort in the word of God from the book of Psalms 143 verse 3 that says, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds." It is unfortunate and tragic what happened to her, but even when she is no longer with us in person, she has planted a seed, and a tree shall grow out of it that we shall all find shade under. Ours now is to water that seed. It is to water that tree with what she showed most to us, and that is love. To the friends and family, we as the learners of Mbiri Secondary School, we would like to offer the family our deepest and most sincere condolences. and may the soul of Lufuno be at peace with our Heavenly Father. Thank you.
Rolivu wa mchimiza mshumo chipinga cheba nea chone. Dijitoma nga uri. Kaba tuwa tebare hapa. Toya chikoro. Vadedezi. Vana vachikoro. Vewa vachijena na Lufuno. Vabebi wa Lufuno. Mashaka na zikonani. SGB katina wafunzi. Dichirindi machero. Nenga chumoni chipinga ndo ima hapa. Ndodo amba. Nga Lufuno Mavhunga. Ndo imera badedezi wa chikolo chambiri. Lufuno Mavhunga osika panomba maola nga mwa wa 2019. Achikobala grade 8. He musingwa ono uchipera. Adiwana achikoba mwa wa gudisa wafukera oka grade 9. Na ongwa wa maola waba mwa ukondao. Na vana vastato jena zuabu dizukoro bachikodaba mwa kodaru ti. Mara nendoba mwa badedezi. Wokona udiba Lufuno ngabu para. Ndoba mungu wa dedezi wa mufunzao. Ngenda banduko mufunza tero ya mezi. Ndobo na Lufuno, angwa na wa Lufuno. Na zina lilawe. Konani zawe zidotendela na nane. Nga uri Lufuno oba ana konani. Zine zaba zabudi, zaba zabu chilo akwine. Nendo zibona. Lufuno oba angwa na ane, oba achi opa. Urenye po zawe zaji sumbezi sa uri. Uko opa ratoni ipo. Swa ambori uko vamutani urena mirayo urena mikwa atumbri na limwe duba ndichi sembisana na Lufuno Mahola asa mwara mshimu wa chikoro oba mtu anea opa usaita suza kuma ngazone zondi ngazondi kotenda Lufuno oba ana mikwa oba achi wapalune ungatenda uri oba singasikone udilipe zera musi achi kubai siyo ngechino ni chipinga ndita mobu za vamuta uri soo abora vela kamwa na Lufuno. Na rine roba rozi ulaverera sa chikoro. Roba roda vera zivu ya kai. Dichi dope seranga uri. Kaba na wea wachijena Lufuno na zikona nizawe. Lufuno acheo. Fezi ndi tama ni chisara ni chieza mishimo yawe saye zino ivona. Kama shaka na zikona ni naba baby ba Lufuno. Ndiko tama uvasia. Ngapisa lema 34. Verse 19. Irima tupo amubuya ndimanji. Kwa ote Yehova udora mreo. Hapa laka Yesaya 57 verse 1. Ya dobayari babu ya baroba. One aunazu ise zao. Ndichitupe saranga urimu ya wa Lufuno Mavhunga. Mwananga uye dele nga mrao. Ndolivu.
Rikolivu wa mchimiza mshumo matawe wa dubala na musi rikotama uresha vamuta varivukata shifano vane wabali ziba uru rikoresha na vaini vashu varivukata ya shivo secret manager rikovaresha wa Dr. Masakona rikovaresha toya chikora na SMT na staff rikovaresha. Riko dova ra jelanta na vagudisa banewa vachipida cha program ya macheloni ya dubala na musi. Ndoima hapa ndi si muambili wa chikoro ati muambili wa department ndi chairperson wa SGB. SGB ndi lupapa lunera imela wa baby fanu chikoroni ka governance. Rona ngiwa hapa uriritheri represente ba baby. Vaneba ngasikono ba wane panobote nga kati. Nena ba mtawa Mavhunga rialinga na macheloni ya dubala na musi. Nga uribachi fararo nirudisa mwana pano. Narinoro faranyo nirudisa wana pano. Ria faru imela wane. Fanu chikuruni urukono bana governance. Ndoba ndikota murindi akuno lejeva miradu ya SGB irehone hapa itakuwe riijere ntanga uri ndiko representa na vene wabane abanga dokono ambageno panda. Miradu SGB hune hawa wane kaita kuwe riivone.
Yeah, kevala fala murao. Ringa zura pasi ri alivua. Rotanga ne zamovigo. Watu wa Lufuno ngambilu zifa utungo sa SGB fauna chikoloni chambilwi. Chiwe echi, chori akama za rote, udinga SMT na SGB rote, rofa ronga ganuko, radobarafa ronga chitungu cha uchua, kazu itea o, kama na wachu Lufuno. Zwe ratangana na zwa hapa riadwa zwe vutungu vune ba mtabo kovufa ringa sikone uvufoza nga rutii, uvunga sikone nga rutii. Honu ya rikote nda zori mzimu wa chilizi udori vona udori rondota. Musifungo la Lufuno lichisika. Oba na ripoto zine za kodazi chidamtani, za vachikoloni. Na warama funga boko todo fazore, hoiti ya mini chikoro cho ita mini, nga murachi wacho ripoto wapano chikoroni. Musirowa na chiwa cha Lufuno cho ita wapano chikoroni. Rombo dikuba nga narote mirado SGB pano chikoroni. Udo fesesa uri hoiti ya mini, zezo arisikisa kawa kuba nga na achipano na musinga macheroni. Toya chikoro voneke za ripoto, yeva rinea, radovara, Raita tubanarine, ndi reporto yone wana ba Department of Education. Ravona zandeme uri, chapa andari satuno ya kule, kartu wari mutani wa Lufuno. Beba imera machude ni kanava gudiswa na chipida cha SMT na SGB. Rofara ruendo rawia chirinji ni mutani wa Lufuno. Uyobona na naba muta, rauto toma, roliba na spatu uo, musu rota ngane za mwleza uyu. Haba ono noko toma nyambeza na zashuka na ushuma ashuka, zuzanyo za Lufu, kana mburungo za Lufu, ya Lufuno. Raduwaraba na kedwini haba one ya uri, haba vana veba vonara, kachi wochichite ya chino kwa marinefano chikoloni, huitwa ningavu. Richiko tevera polisi ya chikoro rodara zura pasipano ngaduba lino tevera lenelo richi zura hapa obana stuzi tevera uzuzwa itea chikoro kana SGB yu vura mrandu ichi vurera ndido kombeche zosereza mazina hawa baniba kwa meyanga uri atikona disclosure kachi mochina rabakacho. Duvale nolisa rikovera, rowana butanza uri, ulamu mupondi, ombu difariwa. Na musiruima hapa, o APR kote ya magistrate ya Toyando. Ineba tuwa publika, rongo teni rojena kaya kote ngoro, ukadiba maina, kote ya weko rana, zwasuno ruima fana. Ange Toyando. Mbuso ya baya urivala bango baneba kufone la kaila video, wete ya minikayo. Rikodipenda kaila video sa utanzi une rabanao sa SGB. Hava labana bari hapa labombo dingwane wa maripi na zenezo. Vo wana suspension yosaba wane pano chikoroni for 7 days. Une mwere watendo wa suspenda maduwa matano na mabili. Kama duwa matano na mabili rikofuno barono vana zulo la ubase ingisa. Rodova rafusa SGB ra appointa chigwada cha voramilayo na omagistrata uri vakono endla hei case nga uri SGB ikonu dzula ka case hei na SMT ikonu dzula ka case hei tribunal ya avala vano kwa piara ka ila video yono setura duva na feitu duva ndinga lavuna nga 9 o'clock venue aringa doi disclosure uitela uri usongo interrupta prosesi ya fungo lenelo. Ezi ripoto zina rakozi amba, na outcomes za ripoto zina rakozi amba, vamutaba doko mbeke ze uziwana, zo detailiwa, zichi vapano ka ripoto inodobeko vaka SGB. Rikodoba apura disakweru ya uripungo, lela shikisa hapo urikubanganyao, Recall is zonda sa SGB, we condemn it strongly. heza ubula vana pano chikoroni. Na reporter yotu waichinga oba ukorua vana, rozibo na zauri ahongorua vana, oba ukurua mwana. Asa koko na udira murela na udiri fezera. Zino hila case yafuka yafuka na Kabuli nga uri yonobana assault. Onobana na uhuva za uone zaba ya zobana assault. Ndi mafungo amurayo, ndi case ya mapolisa. Rikotamo diba usikisa fungo ili la uri. Ringa siko ono umaneja uva na wagudisa vaneva dhaji koroni. Vane zinoko iti, zaiti ya kawo Lufuno zaiti ya kawo ranga azongo rikwama. Arali oba una vango vana kumbulele kauri vanga vera pandana utodo uduma. Kashango hili, ka Facebook na ka Afrika Chipembe, nga wita vudabadaba. Rikwe mafasa SGB richeri vudabadaba avuli zeru inanga. Vudabadaba avuvandeli wizanda. Na vukunzi avuli zeru inanga. Vana vashibato da sireleza yopelela opano chikoroni. Vana vashibato da cheva dela chone pano vodelu ufunziwa. Na orina pungo ya budi yange kasha ngolote ya velelo za kwine. Rikwema na musiriko shona sa SGB. Nga uripungo yashu na musina begei. Kasha ngolote la Afrika. Ndi pungo yobipesao uvachi checho. Na kadiba zakare ya province. Na kadiba zakare kachikolo chambiwi. Riko haneza urizori kubanganya opano. Richika dwa mirado SGB. Aritami shidi doborora rika dwa mirado SGB. Nikotamu rinabana niritu useba newa kushima na case heziba learners representative nazi class rep hune wabahone. Uribaritu use uri zigo zinonga hezi zisa utushika hune wabahone. Zika dido detective waninge ipasi ziklasi in. Kazi disclose iwe zipublisi iwe zidiveye ka management wa chikoro. Arali management wa chikoro zoba balira na rinewe SGB riakombe chezo generela. So rikotamu ri justice kapungolo rikubanganya wapano iteye. Vamutawa Lufuno abanga dhubana mularo na utakara usikera justice kapungolo Lufuno ichi iteye. Na rinesa SGB aringa dhubana mularo na upumura usikera justice ya pungolo Lufuno ichi peteye. Abatu wabana babili bararu, ziko kwa mabana banjinyana ka video ya bonara. Banena bone bote, boko tebe wanga mtunga mturi, kono badi ibari ba identify, nabone bone suspension, badi ba APR. Nga ayo mapungwe rambone ba mtawa wa Mavhunga, rikota muamburi na rinesa SGB, roima hapo riko representa bone, pano chikoloni uri, hili pungo la Lufuno, Lufuno wana justice. Zina la Lufuno lingado hangu wakadi bazakale za pano chikoloni chambiri. Uchambiwa chikolo chambiri na fungo la Lufuno lidoba liko jena. Kai generation rabakayo linga si hangu iwe. Rikotamo ri rineva klasi ya 2021. Results sinera dozi veleza na mwa zidedicate weka Lufuno. We ahuba ziwa ako utoda ndibo ako utoda ufunziwa. Hezi results zana mwaha, ziri kutaze mwa uchipera. Lufuno ofuna funzo, odapano nga mulandu wa funzo. Ribono zori ohuba zera funzo, ngori ohuba ziwa akazimi sosa funzo. Rikotamu ringa mafera amba pariri, bamuta kawapu muzeye, nga masi ya Riyadu balana musi, na rineri dodi bari kuchimbira na bukaro ndu nebo kuchimbira karo. Ndingazo musi robo na banabo gumbela zauri. We want to give a send off. But those wana zauri asibana bote beba huba za Lufuno. Udibana bana bani wabagone pano. Banezo zo eti yaka Lufuno azongo bafarisa zobu udi. Ndingazo bo gumbelo ribe na mtangano wa send off ya Lufuno. Rodobara authorizori na machero. Udoba na chukwada chaba na bani wakoda upeleche za Lufuno hangi mtani. Rono tuzanyina mtaro tendela na zauri. Udobana na bana asiba imeli babana echichi kolochi na bana ba 2300 aringa dokono wala nga mabazi bana bano ku damara ridoba rono authorizer bazi nti ine bana ba doda badaba bagone ka Lufu pambulungo ya Lufuno machero nga macheroni ndi ndira ina rakota mori na bone bana bala vaya todopola musirika process enei ro dobara chimana mihasho itevelao muhasho wa social development wori parara nga udisa dzi clinical psychologist vane vono thoma chimana pungweli cha murova vo dzhena dzi klasini vo thoma adresa bana vakhadi adresa na staff ngauri pungweli likwama vhunzhi ha vhathu pano tshikoloni. Thikhedzo ine ra khou i wana pano ndi ine na mutani ra khou tenda zwori vho khou i wana inokubva kha mihasha yoṱhe na kha vhathu vhoṱhe. Ri khou dzhiela nṱha na vhafunzi vha Pastors Forum na vhahulwane vha Traditional Council vho gole vho thovhele mphaphuli vhe na vhone vha ima nga maanḓa nga zwino khou itea fhano vha ṋekedza sapoto ine na ṋamusi ri khou ḓiphina nga sapoto yeneyo. Ri khou ri kha ri farisane kha ri thusane uri mushumo hoyu na mbulungo heyi i kone u fhumudza vha muṱa huvhe na u dzika huvhe na u awela havha vhathu vha fhodziwe mimuyani yavho. Mutshimbidza mushumo ri khou livhuwa ri tshi khou ṋekedza vha muṱa tshipida hetshinoni ngauri ri khou kovhekana tshifhinga tshino navho ri khou tama u livhuwa vho tenda u sendela ngeno tsini ri kone u shuma hoyu mushumo roṱhe u kone u bveledza ndivho yavho. Ri a livhuwa ndaa.
Program Director, we are all gathered here because a life was lost so early. We are gathered here because Lufuno is no more. Lufuno was a fellow learner to you, learners of this school. Lufuno was a learner to you, the teachers of this school. Lufuno was a classmate to some of you who are gathered here. Lufuno was a sister, was a younger sister to her elder sisters. Lufuno was a younger sister to her elder brothers, me included. Lufuno was a daughter to her mother. Lufuno was a daughter to her father. Lufuno was the last born of our family. Lufuno was loved by everyone in our family. But more than anything, Lufuno was a human being. And this is where it started. God called a meeting and said, let's create a human being in our image. So Lufuno was created in the image of God. So all of us, like Lufuno, we were created in the image of God. When we saw Lufuno, we should have seen God. We should have seen the image of God. Her life was taken so early. As a family, there were a lot of things that we were still expecting from her. She was our loved one. We loved her dearly. When the news of her passing came to us, other members of the family, you can expect that it would have been a very devastating situation. Yes, it was. I remember I had to drive back with one of his brother from Pretoria on Tuesday. We drove for 6 hours. I can tell you that in that 6 hours, we hardly spoke for 30 minutes. We were so quiet in the car, we didn't know what to talk to each other, but we understand that she's gone and she's no more. We understand that some of you might say, we just have to celebrate her life. It's not that easy because she was just a girl of 15 years. Maybe we also need to understand that whatever that have happened to her, it was something that was so heavy that she couldn't take anymore. As a family, we have lost a daughter, we have lost a sister, we have lost a granddaughter. We are here to say to the nation, maybe as a nation we do have this problem of bullying. Maybe as a nation there is something that we can do. Maybe it's a high time that we stand up as parents and take up our responsibilities in our respective homes. I know I am not qualified to tell you about parenting, But what I know, what I have seen in that video, is that there was someone child that was assaulting my sister. I do believe that that child comes from a certain family and there are parents in that family. So that's why I'm bringing it back to you as the families that maybe it's high time we need to understand our children and make sure that we are very much involved in raising them. Lufuno was a smart girl. Lufuno was very much smart in our family. That's why with the little resources that we had, we saw it fit as the family that she must come to a school of this caliber so that at the end of the day, she can reach her goals. We did everything that we could, but maybe God willingly, her life was taken short. Thank you, Program Director.
Rikolivua chizvipide zvizopfukawo vunazvo zvadzi tributes atingazvidadzisi tingafungudzi ridozviri chavamba vamba chitengwa chine rakwa kacho ndichitengwa chavuna chakandori chavutano ngauri chopfukawo ndichavuna chine rido chifa mukoma chinakao zvezvenda yevedziwa zvonenyananga falani zvava zvori vatu vachidhafa ivamwe ridilinge dzunga riadhiamba nanga huru rwashu rwadhamuni kuitela navamuta savunga risina ula ane yavidzwa pfi ndiinterpreta zvino hava vane vakotevera kachitengwe chinoni ndimukoma chinakawo una item ine yakodoipfukisa huve hodzura honosendera na boy junior ane adoda apfukisa ngane yavuchiro ndidodova ndanamba ndapfukera kha vanoni vana vararu mukoma ntavanyini ramabulana oruga na nevondo chinakawo navone kha vasendere vana zvine vakodopfukisa havo vatu vothe ndiko vaneya yechifinga ndi vana vachikoro vothe
Greetings to the house at large. A wise girl once said, we are all beautiful, but in different ways. Our Funi was nothing but loving and caring, always there for us through thick and thin, worst and best times. Our hearts sank when we saw the bruises in her face, despite being innocent. What was her crime? Being silent, being nice. I was human when she cried in my lap and I couldn't do anything. Although we may have fight sometimes, create memories, the love was always there, never weakened and never broken. Only if we had maybe she would have still been here today. Even though her decision cost us a lot, she is now in a better place, free from those who didn't allow her to spread her wings. What about the promises we made? Why did she leave us behind? The dreams we had for each other. I know that justice for her through the Almighty shall be gained, and she will never be forgotten, as she was a friend indeed. Even though her decision may have not been a clever one, she is now in a better place, and we shall meet in the next life. Go well, rest well, you will forever be.
Good morning, family, Dr. Apostle A.M. Masakona, Circuit Manager, SGB, Mbidi Secondary School staff, RCL, friends, and classmates. My name is Junior Boy, and I will be reading Lufuno's obituary. Nganea wichiro ya Lufuno Mavhunga. Lufuno obeberwa kha ḽa Tshirenzheni nga dzi 19 February 2006. Oba a enepedzi ya vho Ngaledzani Joseph Mavhunga na vho Fulufhelo Andrina Mavhunga. O thoma tshikolo primary ya Tshikombani nga ṅwaha wa 2011. Ubva afho a pfulutshela kha primary ya Tshirenzheni nga ṅwaha wa 2016. Ya a ḓo phasa murole wa grade 7 nga 2018. Lufuno o vha e muthu we a ḓinekedzela vhukuma kha zwa pfunzo. Izwi ro zwi vhona musi a tshi pfufhiwa kha murole wa vhusumbe nge a vha e muṅwe wa vhagudi vha khwinesa kha uyo murole. Lufuno o ya a thoma sekondari kha tshikolo tsha nṱha tsha mbili nga ṅwaha wa 2019. O vha e na muloro wa u vha dokotela nge a vha a na lufuno lwa u thusa vhathu. Ngazwo o nanga u guda kha sekondari ya nṱha ya mbili sa vhunga tshi tshiṅwe tsha zwikolo zwa nṱha vhukuma kha Mathematics na Science Afrika Tshipembe. Lufuno o ri sia nga dzi 12 April 2021 e kha murole wa grade 10. O sia vhabebi, dzikhaladzi na vhakomana vhawe. Rest in peace, Lufuno Mavhunga, you will always be remembered.
Good morning, everyone. By the name, I go Ramabrana Oruga, and I came here to sing a song on behalf of Rufuno's friend. And you're broken down and you can find the fighter. And the city and you will work it out. And you can find the fighter, but I sit in you, we can work it out and move mountains. We can work it out and move mountains. And I rise up. I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it a thousand times again, and I'll rise up, high like the waves, I'll rise up.
And I go by the name of Mukomanta Wanyen. I wrote this song for Rufuno. When we first met, I was really happy. I still have dreams of all our memories. I thought that this day would never be like this. The lot of things that you didn't even complete. My heart is splintered into tiny pieces. All those dreams you had will never be reached, yeah. I'm gonna love you to the end of this world, yeah. I'll go fight for you for the rest of my life, yeah. I'm gonna remember you for eternity. Cause it breaks my heart. It's splashing me to pieces. It threw me aside. My mind still thinks I'm dreaming. I cannot rely. I know it's very painful, but we can stay strong. I'm not ready to let you go yet, but I gotta stay strong. I see you every time, yeah. When I close my eyes, I'm gonna miss the smile you give me every time. When we first met, I was really happy. I still have dreams of all our memories. I never expected this day to be like this. I know you still haven't finished things to do in this world. All those dreams you had will never be reached no more. smashing me to pieces. It threw me aside. My mind still thinks I'm dreaming. I cannot rely. I know it's very painful, but we is strong. I'm not ready to let you go yet, but I is strong. I see you every time, yeah, when I close my eyes every time.
Rekofulibua zizipida zopfukao. Zo zipfukisa zavdinga manda. Ngam rams zote zono fira zipida. Vote vuamba zevamba. Riate yo fauri. Voneva nemuzimu. Varimi ni fasia eni mele. Ngaurario. Dikotodo riwane rimbo ravudi. Rupfufi. Richikota kusamdinda mzimu. Dokotela. Muapostola. Vo AM Masakona. Vane ravana vukati yashu vari avere zvemudzimu vava talutshedza zvona rwimbo rupfupi.
Ndiyavalumelisa sabote nga dzina la Yesu Kristo karibvumeleriri amen. Ri kotodo pfapungo la kutadzo la macheloni anamusi nditamori rimbo rurimbo ndimanti ya rimbo la 161 nelwari wambuyela ontiba maswiswi rimbe ndimayopedza ineyari na zvinondi Chendi fare lele umpa re ebo tene au yeso te au yeso. Didi perendi ne ne po busiku butu bu wotso bonga soga soga ndizi o pani busiku butu bo soga soga Kari rabele mudzimu vari vukati yashu nga mudzimu muya muketwa beva fulupedzisa vari yatinganisini note varindi donisiana muimeleri. Ane aba ene the advocate. Ane aba ene the parakletos. Mukutazi washu mudzimu muya muketwa. Rikotenda nenepa. Ribuhone ni hawe. Achikutaza muta. Akutaza na mea mufu. Akutaza nabare tini tini. Naba baby. Akutaza nato ya chikolo. Akutaza naba dedezi. Nabana beba jene klasi ninti. Wone mzimu ya mketwa basa tui mtuuni. Rineri chipezo kutaza rido barangana. Wone basara na muta. Tuko rabe la richiri na zino. Ungolavo lichi vapa liri kutaze rote. Nga zina la Yesu Kristo. Amen. Ndikolibu watu ya chikolo. Weba nkumbela urina nendi dendi. Bena maipi akutazo. Pano kachi wacho welo muta wa Mbiri Secondary School. Na me ndari ndi domandi hoa. Mapungo manje ono ambiwa. Kabari nendi wambe zinenda kufore zidori kutaza. Rikobala rote hapa kama Mateo chapter 26 verse 37 and 38. Hongwa rupi. Atua na Petro na barua babiri basebedio. Atomotu ngupara na utete mena. Ari. Muya wanga. Wotu ngupara chote. Rwa isa lufuni. Zulani. Apa. Nichese na mne. Apa kalu isimani iri. 36 and 37. Mateo 26. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee. And he began to be sorrowful and deeply distressed. Then he said to them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Dikototo amba na wona musi pasi ato ine yari. How to cope with pain. Uchilobu ya anipanda. Ngachipinga chabutungu. How to cope with pain. Musi butungu ori jaka. Musi butungu hoje na tsingani za maropa. Musi butungu buchiri tete meza. Musi butungu orijiela mtakalo. Musi butungu hoje ya program zote za ashu. Za wapasi ya butungu. Buchiro buisani panda. Bapa ene mune Jesu eka butungu hapa Getsemani. Getsemani zviamba a place where you are squeezed. Ndione aba uchipi the olive fruit. Dzasika dza kuiwa nga tombo ntali we tombo urukonobva olive oil. Zino Jesu achikapa Getsemani oba ako squeezewa oba achiko kuiwa uri ubve zviri ngangu mukaya auna muti wa vachibya humbura vuchironi uri ngangu muka Jesu ungava una rufuno rwao rusurufuno rwa mtsimo zobonala musi akusikwiziwa apa Getsemani ndione yakonobura ngamuromo ari arali zvichikonadzea chinwele chinga chimpire akonori one usongo itwa zvifunonga nne usumbodzori hoba kuna zvifunonga ene usumbedzori there was a will that only belonged to him And Upper Gethsemane, his will died and the will of God survived. Aukonu dibasure nguma mtuni usukamtu achi squeezewa. Achi hamulwa. Achi kwanyeridziwa. Zino kawa dofa jeso aku kwanyeridziwa. Utungu vya bufa omitani. Bafe utungu. Upi apaka verse 36. Ndiyone yeso achi shika na boba petu umwe. Unafigete mani. Abuza bafunzi baba wali zulani apa nirange urabe. 37. Atuwa na Petro. Na barua babili basebedio atomotungu fala na utetemela ndiko amba ngautungu Yeso atungu fala atetemela auna chine chakondo rimangaza kha babana veba jena chikolo na Lufuno veba ba class ninti na Lufuno vachiko balelo amba vachiko tetemela Bachiwa asibone ba utoma na Jesu musi otangana na butungu otetemela butungu bu atsonja nungo wachia mlungo dza mutu mutu wafelwa nga nungo nga mulandu wa butungu auna na chitu chine changavya chari mangadza ba mutabo dzurapa vakoita zoto ri badifare mara butungu bu atetemetsa Otetemeza Jesu butungu mara nga chipinga cha utetemela na cha utungu fala vuchilo vhuatea uya panda na ho riko tungu fala hoyu Lufuno ufano bulungu wa machero na ho riko tetemela hoyu Lufuno ufano bulungu wa machero na ho mato odala matodzi hoyu Lufuno ufano bulungu wa machero Na orisi na nungo Buchilo buatea uyapanda With pain How to cope with pain Zitu zinakeshi Number one Pain belongs to us all Butungu Abukete kanyibatunga mivala Auna butungu wa makua Haba na butungu wa batubatu Auna butungu wa bapumi Haba na butungu wa bashai Auna butungu Hono kete kanyabatu nga zimo. Pain belongs to all. Ningazo jeso ofa butungu nawe emurado wa Trinity. Nao emuzimu. Mara oba kachibumbi ocha mutu. Nao ni afa butungu atetemela. Butungu abu nandaba na chimo cha mutu. Vota bombeki. Richikolabe saka TV. Bachibulunga koti abu bo govenbeki. Musi kofi niko tela pasi Bati katiba presidente Botabombe kibalila Hapumulwa mitozi Butungu abu tompi Uri mutu di presidente Oto voteliwa Ufaraka shangolote Pain respects nobody Na nebali wakombo nandi hapa Musi butungu mfara Banga fandi sicha preacher, shunenda preacher sa zone. No falu wanga butungu. Butungu wabu tompi. No wani kwamba na toya chikolo. Bukati eno nenivege. Ndaba apori butikelezea. Ndaba apori bashai nungo. Bari ndo tanga chikaftini. Duba lotoma tongo chila. Ndo bando tanga chola buvili. Atongo chila. Butungu wabu tompi. Urubo visa results ingafani. Ba famous ukumafi. Pain respects nobody. Bako fa butungu hapo ne baba hone ndi butungu na Yesu afa butungu atatemela ari muya wanga wotungu fala na utoshika Lufuno basongo wangu ari pain was authored by God habe butungu osimuli wanga mdzimu ndi mdzimu we abudza efa ari ubva namusi udobeba nga butungu There was no pain before until God authored the pain. Nama Musi, Mufuma Katimona Mungano Beba, Zisina Ndaba the minister, Zisina Ndaba Angaba President Washango, Zisina Ndaba Angaba Anyi, Achi Beba Upabutungu, because pain was authored by God. Marabu Chilobu Funa Pamba. Amen. Wuchilobu Funa Ya kupamba. Chabubiri, every pain is unique. Butungu bumwe na bumwe odimisa nga hote. Every pain is unique. Richa kwa panda ritobana ndivo. Because knowledge will set you free. Mapungongo adoni bopolora anibopolora chote. Zino mutaka upfesese, chikolo kachi pfesese, vatende zikaba pfesese, uri pain is unique. The pain of the mother is unique and cannot be compared. Butungu muno kofuwa ngamea Lufuno hapo. Roter kofa butungu, karazia Lufuno, areho no kofa butungu, kamisi makomana wa Lufuno wako kofa butungu, na koti ya Lufuno wako kofa butungu, na chikolo chiko kofa butungu, muna muko kofa butungu. Mara, pain is not uniform. Pain is uniform. Muna mungo ufahawa butungu, mutu oya olei bawadi, abeba Lufuno, ndi mutubu tifezi, karote hapo. And now unani angai fire pain yo puonga balo. Rote ringalila, na ababa na mbono kwa wabachilila, wako fire abo pain, abako fire ma. And ri hapa rote Lufuno na mem tifezi, unakoti mtifezi, and koti bako fire abo, asiye ne ya kupuanga ma. Ma bako fire abo, isafunga koti. Pain is unique. Ene mwana mwanga ambapari rokwashiwa. Ro tibuwa nga gorelitu. Ai mara jifani. Riete upeseso rubu tungo dimi sanga ote. Ende haba mabanga sikonulide sanne. Nga uribone. Batiba sune netishi dibi. Bopire petu neto kopire hone. Andi wape chanti mamuliro mwana. Pain is unique. Na chikolo chambiri chido difa pain yacho. Isafana chikolo cha ukene. Pain is unique. Karita angalezi yo dimisaga yote. No pain is uniform. I pain mwanangwe yoto dimisa. Kabata angalezi butungu wunewa kubufa. Ho dimisanga yote. Tobi andalini kubulunga. Mufuma katu wa mafunzi bangwe. Mungu mtu achita kuwa abuzaba funzi mosalao mfuma kazoroba. Ariba funzi, ni mtuku kabo nga mingwa. Ori ni mungwane kabo nga mingwa. Mara butungu mune wakobufa horobero nga mfuma kazi. Neti budivi, ngori wanga ukadichira. That pain is unique. Ede butungu mune kofuwa nga mea Lufuno. Bewa wafuma kazi wapano mbili baba dedezi. Banji babe wani budivi. Mwore anyo korobe loka mwana. Hoa butungubu unique. Hezi bachi walu wapa bachi veranda. Kamu sino tulapa ni korobe wako verami ni baso ngopa message. Nduri butungu wani budivi. Pain is unique. And ya rita ndeleba mutabalile. Kariba tendeleba fe butungu wano kubufa. The pain of the loss of life has no due date. Butungu autu choranga uchiro, hauhelu wanga uchiro, abu fibu dope langa zingana. Kuna chuko chitu chide nendi katinga babuzi, nizori kaba kwandelele, mwakani nga chechichifinga badopa hei pain, isi cheho, atinga babuzi yezo zitu. Tika babu zingori ndo wali kufunza hapala ni Rema Kingdom habo Dr. T.S. Muligwe 7-8 years ago, if not 10 years ago. Nibu kati ni kufunza ndamona koti habo Muligobo zula hapala na ame habo Muligobo zula tine tini. Masa tunoba koti habo Dr. Muligwe. Neni kufunza ndabo di adresiwa. Hafi dobo na mea mungwe, kebala. Dobo na koti ya mungwe, kebala. Mea uvangabi. Koti ya uvangabi. Niko difuza marandoloba na butungu. Haurenye mea angabu ngosibuone zitu sinenda basone. Heni pfumola masakona abali dibi. Wofabasa li dibi. Koti ya gati chamba. Mwurungwa elemu. Reni chichikange elema. Mwurungwa hapu. Atoko mwona kofini ya bochita. Butungu atomo mfara.
But Shatibabolo Bakale, Marabutungu, pain has no due date. Usoko banamutu wano dobuza merufuno wale kabatanga nezeba hangwe. Bahangwele mini. Bahangwele mini. Jia hangwe li mete. Jia hangwe li geografi. Merufuno basongo hangwa. Basongo hangwa incident ya mwana wawo. Hangwe. Uangwele mini. Arali boroyo vapo chitandani. Arali uva chitandani li chanjelele. Unatanele. Maburu bahira dzino ri vase hangwe bari ipi Hendrik Verwoerd nano mubona ro mubona mara kopira ri chiamba Hendrik Verwoerd rufuna songo hangwiwa ara una chiwe chito chikoro we ara una chiwe chito songo hirwa dzina ara ni serious ni re dzina la rufuno hele pa chikoro asongo hangwiwa kana klasini ane yabakayo hubewe hubewe chitu chongwara uri rufuno class asoko hangwiwa na matikwe gole ya foto foto ni zina la gole kani zina la muta ati ni zina la muta ndoto hiruwa gole urusa hangwiwe na stadium chapo pulukwane matikwe chachifimini chachifi pulukwane rugby stadium Pittsburgh rugby stadium asoni kani haloma youth leader wa ANC anofi Peter Mkabo bachicha dzina la stadium bachifi Peter Mkabo namutsina buisaba swaba bana mutsina to musaleri Peter Mkabo ndi mini udemisa chambeka chipidi ndi stadium shut up we Peter Mkabo si stadium ni Peter Mkabo is a youth of ANC wero manga bulwadze bukene tikabwamba ha mara hongo hangwiwa namutsitsokori ka Peter Mkabo Peter Mkabo Peter Mkabo ara zvi serious awana chikwe chitu chiriwe pama bo chairperson hay awana chikwe chitu chiriwe ara rikorira ra bukuma kawiriwe chikwe chitu kana ligete zvalo rifiru funo gate ara ri serious apa kawana chikwe chitu chiriwe so that we can cope with the pain of the loss of Lufuno in a tragic way. Hongolobo fana bango bana ngo tulwala. Hongolobo fana bango bana is not a car accident. Hey incident yetu na yeti yange indira pa chikolo. How to cope with pain. Asongo hangwiwa. Number 4. Learn to weep. Jesus wept. The shortest verse in the Bible is John 11 verse 35. Jesus wept. Two words. Yes, I did. Then you call down to announce and you call feds and children. Rufuno kaili liwe. Amen. Niri kaili liwe. Jesus wept. Mutimu wali lewe. Una rufu. Mutimu wali. And the children go kwa manga mandaturi. Yes, so hako lila mratuawe. Hako lila karazi awe. Hako lila meawe. Jesu hako lila konani. Ana Jesu achinga lila nga rufunga rufuwa konani. Watu monga rufuwa rufuno na. Chungwa chitu 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 me inclusive. Tuzori banaba na pride. Yori atilili yati msati. Unatanga, bafuma kati ndi bafune leo lila. Nasunena boto bolilo hapa ndi bafuma kati. Bafuma kati ba lila bolo. Edesu mtu achilila, ufi mitozi tanzo ambiyo. Na kereke nitashu wange, nandia bafuna bafuma kati. Kereke mufa sobuti, namu ya mkotu chibra sobuti, huna bafuma kati kereke. Ha? Tulu bafuma kati ndesu kushukanda, imapa la panda. Ndari, jesu kubu. Jesu kubuya ndaita sezo bafuma kadzi ndu joina bote ndulira ende bachilira vatanzwa mbilu dzavo vana vana pride yori mini atilili yati msadzi ha and that's why statistically vatu vono committed suicide statistics ndi vanna na uri balira ngomo mitodziro tega ngomu bapedza nga udibulaya na ubula msazi na ubula nabana nga udibari ya balili Jesu ndi muna walila naba muna walushaka dasa lilina anandikuli gazo koko za mitodzi ndipedza ndo lila bapedu Mutu ufano lila Lufuno kaliliwe ende kofini chitera pasi machero hoi bamuta lilani this is a tragedy kaliliwe Lufuno Jesu olila Jobo olila hufi adimbulumbuza Tommy Lorani a rich man like Job from the east he wept Kosi David olila achilila lisole lawe leba chilifunesa kamanda musilobula iwa olila 30 days akolila Lufuno kaliliwe how can life go on in terms of tragedy musi una pain buchilo wisani panta dipenza nga lauri Lufuno oba chidzula kha muvhili wawe amen Lufuno oba achidzula ngapi kha muvhili wawe ene mune Lufuno hongolova kobudza vamuta zvino ene mune Lufuno hongo itani hongolova Lufuno oto ubva kha muvhili hasala muvhili wono ḓo vhulungwa matshelo ndi zwine nga zwo apa kha muhweleli chapter 12 verse 7 iri buse li vhuyelela mavuni heḽa bva hone zwi nga si vhe zwavhuḓi nga tshifhinga tsha lufu arali nda nga amba uri muvhili wo salaho ndi buse vha ḓo pfha unga ndi khou nyadza Lufuno mara vha ndi vha vhudza uri musi muthu a tshi sikiwa lo to thoma mudzimu o to dzhia buse a ḽi ṱanganya na tshiluḓi a kona u sika muvhili ho no sikiwa muvhili mudzimu a vhudzulela muthu kha muvhili nga ngwe nḓila muthu o vha a tshi ḓivha hone buse ḽi tatu kuvhanganyiwa mara o vha o dzula kha mudzimu That's why this one is never bari rico celebrate birthday yabo bari vana 55 years izoluga zolugela bone muthu mara bone baba hone basa tujena mbumbelo na mi yabo abadimina zori bana minwa mingana ngori baba mudzimuni khabafe buse libuyela ngapi buse machelo ko isa buse atikunya go vhasema kuyango vhataluchedzo ri bapfe Oyi muthu vha dzula ne ndi buse leto vhumba naho vha kuvhona ndo ima apa ndi buse havha vho chairperson vha nga si zwi fune mara ndi buse nṋe ndo ima tsini na buse ḽo dzulaho ke ḽi buse ende heḽi buse ḽi ḽi ḓo ya buseni ti ṱoḓa u amba nga vhasekete manager ndi muthu muhulwane mara buse ḽi nga si gonye nṱha buse ḽi ya buseni Oh, the icon of the world, the one Nelson Mandela, which we belong to, we are not on TV. Oh, I'm going to remove the sword. The Russian capital on your TV. Push the wheel up. I will not film for you, Japan. Now, Jesus, push the lotto ball. Push it. Zino, mobile. What if you do not have a phone? My phone is in my Hafi muya kavata cheres upfi muya ubuyelela mudzimu we a udeya muthu finish and clear muya ubuyelela pi ha mudzimu we a udeya muthu vanga subulunge muya wa muthu muya wa muthu ujeni kofinini muya wa muthu utoboiwi uba wonotuwa muya wa muthu uboniwi Uba wono tuwa. Muya wano funo wono tuwa. Nga chikwariri. She has passed on. Which means she is not a settler, but a passerby. Jim reads the chimba, this world is not my home, I'm passing by. Zino Lufuno Mavhunga, ono ya, unia vaone ndi yange mzimu. Ono ya, hanga burungu kabida, utoburungu so salao. Dr. Malsman Rundu kumtacharesa uri, you shall not be remembered because of the size of the tombstone that was put upon your grave. But you shall be remembered because of the work you have done to help other people. Achisa Pandauri, great people don't have tombstones because they are remembered without tombstones because of what they've done. And about those who want TV, I think, was simply the tombstone you want to have. Marava Angua. Zino nena baone risa dibe ingwe rari shumeri baatu. Kuto sukabe watawa yote ya Kilimanjaro wange mabida. Urihumbuli wenge ayo. Mararungu shumeri baatu. May the soul of Lufuno rest in peace and in perfect peace. Lufuno katichira. Zino haba feba muta. Lufuno dutachi dapa laya. Kupa techereze. Bakumfa. The Lufuno that achibuya. Tingazo yeso ogonya na wafunzi wabawe. Peter, James and John Tabani. Ange ni Tabani. Achanduka. Kufi mubili wa watu nga cheza. Chipato cha wachanga mahada. Hafi. Petro na Yohani na Yakobo. Babona. Mushe. Na Elia bachiko amba na Jeso. Babona. I'm going to open, go to Warner. Boba Divisan, Nina. Boba Divisan. Zipato, Zabos, Zabuya. After so many years, Babere. Zino Lufuno, Udobuya, Kachimuya. Gachipato, Chechila. You would do about the Rubber Dremia, but for Floco, I'm going to watch it in my way. Kachikan, Kachikan, Pachipapa. Wananga, Biache. Whenever Tilitin put the Champana Lufuno, whoever class in the end, what do I know? Drand of our Delufuno, because a soul has not perished. Mutumukava Pechirizzi, Ebo, Seco Botu, Seco Botu, Nebo. Soga, no pa. Karibu nyamato. Kotsi amurena Jesu. Banga siri ratete. Asukona zeuri babe absent. Babe basi honga chipinga chamatozi. Bamudzimu wadzimfuni. Nange alazoro baba one ngechipinga chamatungu. Napala mudini wa neini. Musi maboropero anga mwana mutipedzi wa mutanga. Vonepo bvelera murena. Azikona dzei babe basiko hapa pedu. Baone. Ndiko rabela nga dzina la Jesu wa Nazareta. Vone mudzimu mukutadze. Kava kutadze mea mufu. Vakutadze the siblings. Vakutadze kotsi ya mufu na makotsi munene. Vakutadze chikolo chambiri. Vakutadze vo principala. Vone mudzimu muya mketwa. Riabatemba. You are the president of comfort. Comfort this school. Comfort the teachers. And the class teacher. And the students. Who were in the same class with Lufuno. I pray that life will go on despite pain. In Jesus' name. And this year, kwa kumbela mzimu wa furupezi yao, bakupule li heligova la maropa, bali kupule nga the results disafana za mwengwa fanombiri. Let it be unique and different. In Jesus' name. Amen. Arzurepas.
ri kolivua podokotela uavelwa ukutadziwa nga ipfila mzimu ngoto ral ri kolivu tidiva senela patsa panda vhubo imela chikoro na dzi announcement nga vha muta vhane vha vho Mr. Mavhunga K vasendele ngeno panda vachifedza ndi ḓo humbela vho makhuva na vhone vhavhe vhatsini vha ḓo ḓa vha ri valela kha ri wane luimbo lupfhufhi.
Ndi kolivhuwa muchimbidza mushumo tshifhinga tshevhaṋea tshone uri ndi ite tshipiḓa tsha ndivhuwo na ndivhadzo. Ndi thome nga u livhuwa muṱa wa Mavhunga we wa vha na fulufhelo kha riṋe sa tshikolo tsha mbilwi uri ri ḓo vha farela no vha alusela ṅwana wavho ri tshi khou thusana navho. Ndi dovhe hafhu ndi livhuwe SGB ya tshikolo tsha mbilwi ine musi zwo rali hu tshi khou konḓa na musi zwi tshi khou tshimbila zwavhuḓi ya vhona uri i vhe tsini na hetshi tshikolo sa vhone vhaṋe vha tshikolo. Ndi livhuwe vhurangaphanḓa ha tshikolo ho rangwaphanḓa nga vho principal vhane zwi khou ḓifha kana zwi khou ḓifha ra kona u zwi imela uri ndi zwashu zwo ri livhana ri tea u lwa nazwo. Ndi dovhe hafhu ndi livhuwe Department of Education ine ra wela khayo ine ṋamusi i pasi ya vhurangaphanḓa ha vho circuit manager vho Tshivhase TA ine maḓuvhani o fhelaho na vho MEC vho Polibushielo ro vha ri navho fano vho district director vho Rambiana ro vha ri navho fano na vhathu vhoṱhe nga u fhambana. Ndi livhuwe vha Department of Health vhane musi zwo rali na vhone vho zwi pfhesesa uri vha tea u vha na riṋe vho rangwa phanḓa nga vho MEC vho Popi Ramathuba na vhaṅwe vhoṱhe. Vha social development na vhone vho zwi vhona uri vha tea u sendela tsini na riṋe ngauri a ri khou kona vha sendela tsini na vha muṱa wa Mavhunga ri khou vha livhuwa. Vha funzi vhoṱhe vha Vhembe ri khou vha livhuwa, ri khou livhuwa kana u vha livhuwa fhasi ha tshiimiswa tsha Vhembe Pastors Forum fhasi ha vhurangaphanḓa ha vho dokotela vho Randicheni AE ri tshi khou ri zwithu zwine vha khou ri itela ri khou zwi vhona, a hu na zwo no fhira izwo zwine vha nga ita musi nyimele dzo tou rali. Vhafunzi Apostle vho Masakona ri khou livhuwa, ndi zwihulwane hezwi, ndi tenda na fulufhela uri vhone sa vhaṅwe vho litsha mishumo yavho vha pfhesesa uri fhano mbilwi na musi hu tea u vha fhethu hune vha vha hone vha ri khuthadze. Ndi livhuwe vha masipala Vhembe na Thulamela vhane ro vha ri navho hafha, ndi a fulufhela na ṋamusi ri nga ḓivha ri tshe navho ngauri havha vhathu vhoṱhe a vha khou tenda u ṱuwutshela kule na riṋe na vha muṱa wa Mavhunga ngauri nga roṱhe ri si na vhaṅwe tsini ri nga si zwikone. Vhaṋe vha shango vho Gole vho Mphaphuli naho shango ḽi ḽavho wo ima hafha nga u ḓitukufhadza u a livhuwa ngauri vha sendela tsini na riṋe vha mbilu dzo kwashekanaho. Vhadededzi vha fhano mbilwi vhana na vhoṱhe ri a vha livhuwa. Ri dovhe hafhu ri sumbedze uri muthu muṅwe na muṅwe we a kona u sendela tsini na muṱa wa Mavhunga na chikoro chambiri na vo principal avashu voli jade ri kolivu nga rothei ovo jidova ono itea zitu zinji nga ufamba na azu riri avarichileli ri takalera uri namsizora lizobifa avako rishava ratonga rinazori nambatelao zisizavudi zve rato zvivanga rine ardivi chitu zvote zvitivwanga mudzi. Everything happens for a reason. Vashu mumwe na mumwe na waondi songo vambanga dzina kana nga chimisa chine vabva kacho riri avari chireli ri khovalivu musi ri chipedza hafa vamuta wa Mavhunga na vothe vhe vha ḓa navho ri ḓo humbela uri vha fhire nga tshifhatoni tsho thoma ri tshi bva getheni, ri tshi khou bva getheni ndi tshifhato tsho thoma kha tshanḓa tsha uḽa, ri tshi khou bva ngeno holoni ri tshi khou yela vhukovhela ndi tshifhato tsha u fhedza kha tshanḓa tsha monde tsho ṅwalwaho pfhi physics lab, vha fhire nga ningei. Arali mudzimu ana riṋe ndi nnyi ane anga ripikisa? If God is with us, who can be against us? Thank you, Mr. Program Director.
Thank you, Program Director. This is going to be a very short one. The announcement that we have as a family is that the work of sending Lufuno off tomorrow is gonna happen at Chirenjeni village. It's gonna start at 6 o'clock in the morning. It's gonna happen at a church in Chirenjeni village. Just make sure that you don't reach Siloam Hospital. Maybe about 400 meters from the Siloam Hospital, there will be a church on your left. We will also put some signage for you to see. Thank you, Program Director.
Rekoribuwa, rekachipida cha tinopeza wa makuwa kewa wono shika. Chinera ngato pfukisa vasa tuvarai. Ndoe vizi wafa uri unachidulo chinecha dobe wafa la panda. Vatu wasungu tuwa nangane ya uchilo. Ufiba zive ya fala chidulo angi mnango ni vachiva. Vamutabari vado zishumisa machero. Vasungu tuwa nazo. Vako tuumbilu rubachiva vazive enta chidulo afala ni. Risungu tuwa nazo. Koribu wa uribadhe itangoto raru.
Karabe. Kutsia shuwa taduru taduru, mudzimu ramanda ote. Rofurupela wone Yehova ramanda ote, richitoma mshumo hoyu. Nango rofurupela mudzimu zimu, nta amizimu yote. Kutsia shuwa taduru taduru, warifunza, urisongo baba uopa. Nga uri vhone vha na riṋe vho fulufhesa uri khwaṱhisa, vho fulufhesa uri tika na uri farisa nga tshanḓa tshavho tshi ita zwivhuya. Zwipiḓa zwoṱhe zwe khotsi vha ṱaḓulu ra humbela uri vha ri farise khazwo ro vhona zwi tshi tshimbila zwavhuḓi, nahone khotsi vha ṱaḓulu ro kanzwea zwinzhi na nga ipfhi ḽavho ḽi ḽa vha ḽi tshi ri funza u khwaṱha kha ipfhi ḽa vhone murena. Nahone khotsi vha ṱaḓulu ḽa sa siedze zwine ra zwi pfha musi vhuṱungu ri swikela. Honeha khotsi vha ṱaḓulu tshe ra farela khatsho ndi lufulufhelo na lutendo kha iwe Yehova ramanda oṱhe. Iwe mudzimu nṱha zwithu zwoṱhe, dzina ḽa Kristo Yesu, amen.
Ri khou livhuwa.
You.